Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bivanye namasaha urabiye ko ikiganiro. Ndabutsa kugira subscribe kuri channel ya Eden Junior TV kubatarabikora partage ahashoboka commenta zanyu turazikeneye. Uno musi rero tukaba dufite umu invité navuga gute ari special imisho se twamana ba invité bari special kame. Nawe rero sundi reka sindamuvugira sumwana yivugira ndamuhe karibu abaramutse acagira ko anabidondora karibu cyane.
Merci beaucoup bwa mbere kambanze ndabashimire nshimire wewe uri kuri dukurikirana kuri Eden Junior TV ndagubiye nti ndagukunda cyane hanyuma ku mazina nitwa Mahinduka niyo mazina novuga yakazi nsanzwe nkoresha abantu banziko ego hanyuma nsanzwe ndi umumemeur nandika udukuru dutwenza tuba duherekejwe n'amafoto kugira ngo nshobore kwigisha canke gutwenza canke guhanura cyangwa gukritika n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye yego
okay reka tugaruke ku mazina mwabyumvise ariko aradusondetse wadusondetse mahinda
good
yadusondetse atubwiye izina rimwe ryonyine kandi tuza amazina menshi cyane mahinda gurika mahinda gu n'ibindi byinshi byinshi nyene ndashaka kuyatondekeshe kujya nyene kandi ari musinze
yose okay merci beaucoup nini kibazo benshi bakunda kumbaza bati none izina mahinduka bimeze gute so jikintu cyambere nubwira abantu bari ko badukurikirana nuko ibintu byiwanje birahinduka so kandi ayo mazina yose banyita nayo wanje of course kandi birangyohera cyane kubera ko umva biba biri ko birahindagurika nyene so je izina nitwa ni mahinduka mugabo harabahamagara ngo mahinduka mahindagu mahinduka mahindagurika mahinyu birahinduka birahindagurika akayo mazina yose ni gwanje of course yose ndakunda ni nacyo kivugo kiwanje ndahindukura hinduka arahinduka turahinduka murahinduka barahinduka ya ndahindukura hinduka arahinduka turahinduka murahinduka barahinduka
ndahinduka murahinduka barahinduka turahinduka Nikiyobya bwenge. Abanyere tugarutse ku iryo zina. Kubera iki wahisemo mahinduka mahindagurika n'ibiki. Haba hariho nk'ikintu cyatumye nuvuga ati jewe iri zina vraiment ndabona yuko ni narikoresha. Neo fresh.
Yeah, thank you so much. Ubwa mbere abarundi baravuze ngo ntakaburi imvu. Kandi ikindi nacyo je ndakunda ikirundi cyane. Simvikane maze gutangura kwinjira mu mwuga wo gukora ama memes kwandika ama memes na mfite target yuko ahanini izina ryanje ryo bigikirundi kandi kukaba nkako izina gikirundi ryaryoshe gufata cyane par rapport ajyana uzamba bita ngo Michael ngo ya bigoye cyane so kugira nite mahinduka nti vyaje wazal nuko hari situation ari mbayemo nka medita nkabona abantu ibintu tubayemo ubuzima burahinduka ibintu birahinduka imigambi irahinduka abantu barahinduka uyu munsi je nshobora kwanda umugenzi wawe ejo nka guhinduka ugasanga ntitukira abagenzi ya se la vie ubuzima burahinduka nico gituma nanje ndahinduka nawe urahinduka ya abantu twese turahinduka
bari
oya ushobora kubona kunze n'umukobwa
akaguhinduka Ego. Merci beaucoup. Anyene tugaze ku mazina y'abavyeyi. Nayo bari bakwise gute.
Ku mazina y'abavyeyi ni twa Chaitungye Lionel. Ego.
Ari na undi munani nawe ni twa Lionel.
Sindabiza ariko
ngira none ikonde.
Ashobora kuba hari peteto.
Okay. Reka tuyagere rero cyane cyane ku katikanye ku memes. Ngira ngo aho uno munsi nukuri kuri Facebook murakurikirana cyane
cyane
vraiment aho benshi bavuga ati Jenny kashobora kuncika ndakabonye nyine ugitangura umwuga wawe ukuntu watanguye like sinzi ko uba waraboneye nko kuri bajya abandi tumenyere ngaha babayaga byatanguye gute
ya merci beaucoup ikintu cya mbere mu kumunani k'uyu mwaka niho nzofeta ego muri 2024 niho nzofeta novuga ani fanzo amaze imyaka ibiri ndi muri no mwuga wo kwandika ama memes nti vyapfuye kuza nkuko haje ikintu cyose iyo ufite talent nuko hari umuntu ubona basakora ibintu wowe bikakuryohera ukaba motivé akakwinspire je nabaye inspiré no mu memeur novuga yuko ari nawe yaciye agenda arankurikirana ama impanuro amfasha nyereka ati bikogo kunuko yitwa ngara umutwitsi nizere yuko abari kubadukurikirana bamabona memes zangara trending aba ku mastati kuri Facebook n'ahandi agiye atandukanye rero kugira ngo ndabijemo nabitanguye nka joke navuga ati yeah of course navuga ati reka ndabigire nzi ndatwenza abantu tu kuyako nabona yuko no bishobora kawaida nkuko bisanzwe
nyine na comedy twumve ko
oyikina yeah comedy nsanzwe ndayikina ugiye kuri Ingendo TV urabona ama comedy menshi agiye atandukanye si cyane ahubwo ni cyane gose rero nabyinjiyemo nka joke mvuga ati inge nyene ntwenza abantu bisanzwe ariko ubu kugera kuri no saha memes nizo zinyambika nizo zingaburira nizo zindihira inzu nizo ndafise ama projects menshi ndiko ndakora bivuye kuma memes mama wanje nimbagwaya akaja mu bitaro ndamuvuza bivuye mu mamimzi yeah of course numuga
aho nyene muri umwuga bigufata umwanya ungana gute kugira ushobore kuronka akantu wandi muno munsi ukavuga ati unamusinza akora tungahe bigufata umwanya ungana gute like aho nyene uvuga ati iki kintu ko ndakibonye reka ndakorere
yeah merci beaucoup mimzi nkuko ari talent bisaba iha umwanya nimba ari igikorwa gishashe ukeneye kurekura ubanze ugihe umwanya utegure apana kuko nk'ubu unye mimzi n'igihumbi nozandika ku munsi umwe mugabo nawe nurumva umuntu arinza ari kuri ibintu igihumbi ku munsi umwe nawe ugerageje ntibya biryoshye cyane ya nk'ubu turashobora guteramana umuntu n'amasaha amasaha nk'atatu nkamukora ko nk'aka mimi kamwe
nk'ubu gihe ugenda
ugapfuye yeah of course nkawe nawe kamwe nagakuyeho
waheje
uzobibona mu minsi uzocubona ati ndazima hinduka yavuze jewe kandi bizokuryohera kubera ko uzovuga ati wa muhungu avuga ibintu dollar viku hunt nanje yamvuze bizokuryohera kandi azizoga posting rero novuga nti ndafata umwanya nubwo kaba ari kajya kamwe konyine ubonye karashobora kuntwara umunsi wose ndashobora kumara umunsi wose yeah of course kuko icya mbere urarondera ide karondera ide mbegi ide of course ide ndayikuye mu bijyanye n'amagara y'abantu canke mu rukundo canke muri politique canke ku bijyanye n'ama TV online gusenga n'ibindi ugaca uvuga ati okay ide ndayirose mbega ndagaformire gute uhora ubona deja yuko ashobora gutera nk'inkuru wewe wotera nko mu isaha yose nkaca ndayandika muri tujya turongo nka tune cyangwa dutatu gusa urumva birasaba yuko nicara nketi dya majambo nkavuga iri reka ndarikuremo reka mfunyapfunye nkuko bigende nkuko kugira ngo gishobe kubigikorwa kimeze neza pour dire ke rero umunsi wose washaka gukubita nanditse nka kamwe cyangwa tubiri ama nka tubika ejo nkandika utundi tubiri nkaca ndekura rero tuyita balo nkaca ndekura ari balo irimo nka irimo nka mimzi nka 10 canke 12 kuri Facebook ama nkatanga link and then people back enjoying
yatubwiye yuko nyine ngo birahemba biramwambika biramugaburira biramurihira inzu ni gute sindabyumva like kandi ni benshi batumva bimuhemba gute bizana amafaranga gute
kawaida umuntu wese akoresha social media nubwo urubuga rutabara umuhemba yategerezwa kuba aganya quelque chose mu gihe atari karabikora nko kwinezereza canke mu gihe ari kavuga ati jibi ibintu reka ndabyinjire mu mizi so je mfati nifatiye ko ntafatiye kuri rusangi muri rusangi mimzi simpembwa n'imboga kandi imboga ndazikoresha nyinshi YouTube ndayikoresha IG Twitter Facebook LinkedIn n'izindi nyinshi zigeze zitandukanye ariko nta rubuga na rumwe gera umpemba ariko jewe I try my best kugira ngo ajya amamega y'ibihumbi 13 ngora ntapfa ubusa yandavyaza umusaruro n'izi nguvu nkoresha uri imagine nko maze imisi 3 ndi munzu kuko birashika vraiment maze imisi 3 ndi munzu ndi mu gitanda ndiko ndandika postinga gusa ugashusanga nta kintu nakimenye shoboye kwingiza arafendimo urumva no ndiko ndafite nata gose
kandi arakaze
denere ati je bigenda gute je novuga nti abantu baranyitura benshi cyane nkabakorera publicity ya nkabakorera publicity nibwo buryo ahanini cyane novuga ko ninjizamo deno cyo vyumva ko apare yo kuba umumeme road sanswe ndi umu influencer ego ya nchanda natumirira abantu bose bakabadukurikirana ashobora kuba afise ivyakora ashobora kuba dandaza ashobora kuba afise talenti karibu cyane kugira ngo tuzamurane dutezanye imbere tuduzanye nsanzwe ndabikora cyane ego
ngeza
nyo yavyo ngo together we
can yeah of course nyene okay ukukura kuri izimemzi mukora hari gihe bishika mugakoresha foto y'umuntu mugaca mwandika ko namajambo c'est vrai hari gihe mwandika akanyene ukabona kumenga umuntu bako baramukritika umuntu uko baramucokoza hari gihe bavuga nibintu bibi bijya iyo bishitse uwo muntu bishite nk'ubu ugasanga habayemo nk'amakonfi agashobora kukwitwarira wo hano
ego urahanwa cyane gose kuko natwe turafise amategeko atugenga turafise amategeko y'akazi kuko hariho abamaze kwandikwa bazwi n'amategeko rero mugabo ikintu cya mbere kihari nk'ubu je ntoye foto yawe nkayikoresha icya mbere nuko omweje tuba tuzinanye canke mba nzi yuko icyo kintu wenda kuzi nkavuga ati iki kintu ubonye nakwanditse ibintu atari bibi mukana ko nakoresheje foto yawe ntacyo biza kugutwara ya koko nk'ubu ndeje no maririmbye hari muririmbye uzuvuga ati ahubwo nakabonye aya
umuririmbye kazi wonga mu Burundi ati sinzara icyo bibona ngira ngo baragakoze bashira ko inzara z'inkoko bacha bavuga ati ninga wa muririmbye kazi wacu ngaha nari nje kuvuga izina ucyo mubonye none nkahaje nk'iyo bishika wajye wavuga yuko uwagakoze bazinaye dufate nk'uko waruheje kudusigurira
mbo nari nkiriko ndabandanya je nari nahereye ku muntu mwamuzinanye donc abaririmbye ntimwamuzinanye kuko natwe tubabona kuri social media nkuko nabo nyene batubona den rero nk'umuririmbye cyangwa umukomedie cyangwa undi muntu ari populaire gukoresha foto yiwe nta ruhusha bamusavye ntaki wewe ari vyihebe muri twege donc mukazi harabamwe ivyihebe cha muri talent harabamwe ivyihebe hamwe navuga ati je ngira mprene risque ngira mfate risque nkoreshe foto ya y'umuririmbye kanaka nkoreshe foto ya y'umukomedie kanaka agaca yikoresha nyene tu simple muri icyo gihe wewe urahitamwe bigenze avyakiriye neza c'est bon avyakiriye nabi bica bigorana no cyo ndakubwira nti hari umumeme wa muri twebwe yigeze gukoresha foto ya ntiyakoresheje foto ya president ariko yari kavuga ibintu byo kuri presidence barashoboye kumurondera kandi byageze kure ku buryo bwo kubunya avuga ati sinosubira kandi atwe yaratubereye akaro rero ehozema yuko kumbrenge ngo barashoboye kumutahura kubera ko ntivyageze kure ntibamupfunze ya imana ishimwe cyane
bigashikanye n'umuntu kwavuga ati naka ko bimeze uko je numva nyene menga twohiga tukanye
ya
inzigo inzigo mu kazi
ya ni kibazo ushiza cyane kubera yuko abadukurikirana bakanakurikirana n'ama page yacu ndibaza bahara babibona mu makomantere so ikintu cyambere no kubwira umuntu mukora bimwe nubwo mukora bimwe deja urumva ko ubutege kanya canke muri wewe mu mutima wawe ubukeneye kumudepasa kwa ko jewe nkubu ndakeneye ko nokwitwa umumemere wa mbere mu Burundi azwi cyane akundwa cyane akurikiranwa cyane ariko nkibagira yuko na mugenzanje niyo nawe niyo target afise arakeneye yuko nkubuje abo ndusha dufate nk'amahera ninjiza barakeneye kuvuga kuti jewe cyo ndakeneye ukajya amahera amahinduka yinjiza nanje ndamusumbya nanje abansumbya ndakeneye kuvuga kuti ndakeneye yuko nanje ndaba depasse donc ari bimaze kugenda nkuko we urakora nanje nkakora hari giye bitajamo jalousie mugabo uko kuntu nyene wowe ukeneye kumudepasa ndakeneye kumudepasa arashobora kugusaba support mahinduka kakantu kanshirire kuri start ntacha numva yo kumengo yo masumvye hava cha ndushizina na gose ntacha mvuga ati ah wapireka ndamwihoze canke nanje nkagaha ego birahari cyane nanje nkagaha wundi umugenzanje mfasha aka kantu karungikira abantu bawe inbox aka kamimzi kanje ntiyemere ya hari n'abadukubita ibintu vy'ama challenges gusa abadukurikirana bo ntibabimenya of course niba ari beef twadukeneye yuko haba hala baho nyine news on the trend nkubunye je ndashobora kugenda kwandika kuri Facebook ati nuwahe mumemere wemera gusumbya abandi ba mumemere mbangeneye yuko baza kuguma bavuga mahinduka ariko arashobora gucaza gacha yandika manyanga chazere Giste Kim, Leonce King, Fulgencio, akandika Kristo Tolao, Bibaho Burundi, akandika Ntwari Credit, akandika Didas Comedian, oya, oya, ndabona kandi benshi ndabakurikirana. Muri icyo gihe rero, je cha numva mengo nyine ndashavuye ukuntu, ariko na beef birimo biba binaryoshye cyane. Yeah, of course.
Aho nyine ugerageje kwikrasa muri abo bose ukigeje kuvuga. Ubona ubugira nka kanga.
Kanga ufatiye kuki? Kuko urashaka kuvuga kugukurikirana. Kugukurikiranwa naho nyine biratandukanye. Hari abamemeye bakurikiranwa cyane kuri Facebook. Hari abakurikirana. Je navuga imvuga kuri Facebook. Muri abo bose mvuze. Bien sûr. Muri abo bose mvuze ngira kane. Mura bose navutse Chazel haraza manyanga haraza blazistete asine namvuze amaho nokurikira ariko hariho nabandi bandusha ntashobye kuvuga
okay pa nubure novuga gute mwoba mufise nk'ahantu nk'ikintu muhuriye ko nuko musangiye umwuga.
Ya merci beaucoup turafise ama team duhurikiyemo ama teams yabayeho selo nuko twagiye turarushanwa kwinjira muri uno mwuga hariho novuga bakuru bacu ya uburambe novuga hariho bakuru bacu bari mu mugi wa Burundi and Memelos natwe twarabakurikiye nsanzwe ari jeune ndongoye umugi wa Burundi and Memelos power
donc waje mu
donc ndongo umugi wa kabiri abaje ubwa kabiri ya of course rero hagati yacu je ntagwa nkoruhari ntangorane turanafashanya ibina biriya nkubuje ndafise club kirikirele mahinduka turakora ibyo gutamba ndashobora kumusaba mugenzi nkamubwira aka kantu kampostingira kabikora nkaronka marché nkatera imbere nawe je kama nico gituma nakubwiye nti ya of course
our new fresh child. Mahinduka reka tutarandiriye ngo twicishe amajambo menshi abariko baradukurikirana ugire nk'icyo bashikiriza nk'ijambo ngira rya nyuma muri iki kiganiro cyacu no munsi.
Ya merci beaucoup. Akintu cya mbere noshobora kubashikiriza nuko wowe nyine uri kuradukurikirana kuri Eden Junior TV bwa mbere ndagushimiye cyane gose kubera ko uri kuranteza imbere nawe uri kuriteza imbere na twebwe twese muri sangura kuriteza imbere kandi cyambere no gusaba nuko wozura dukurikirana ntukurikirane jewe jenyene hari nabandi bakeneye gukurikiranwa amazina atandukanye wayumvise jewe nitwa mahinduka cyangwa mahindago kuri Facebook wandika mahinduka IG wandika mahinduka kumbuga zose wandika mahinduka ariko kandi ndanagutumire ko ni wa ofisi kintu wifuza kwamamaza cyangwa wifuza ko no gufasha kugera kure uzogende kuri Facebook nyandikira ama ndaguhe nimero dushobore kuvugana mukabweta mukanywa babu ariko kandi nyakanda kwibutse yuko ndafise club kiritirere mahinduka ukaba ufise urubanza rwa dote mariage anniversaire karibu cyane je ndazi gutamba cyane ndazi gutamba kandi bivyo kuryohera buri kurankurikirana uvuze uti eh wa mahinduka murambona kuri Facebook ni wari karatamba kweli also merci beaucoup namwe kandi ndabashimire kuba mwatwizeye mukadutumira kuri Eden Junior TV ego it's a pleasure na kanyamuneza ego
okay merci beaucoup ngira mwazumvise kare no nanje mbire ko nikebanura mwakoze mwe mwadukurikiranye mubandanye mudushikira mubandanye muduteza imbere kugira natwe tubandanye tubazanira ibintu bimeze neza cyane bye bye merci beaucoup.